Hi there, Sanbonani, Molweni, welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu review. Kunezinto ezingezinhle ke sengiyibona. Angikaze ngisho sikhona inkosikazi kababa Mseleku oyigxoki. Kodwa kuyenzeka ukuthi masilalele silandele ishow ezinye izinto esizizwe before azifani nezinto esizizwa manje. Njengoba wathi nje umayini abanye phambi kwekhamera benza okunye, ikhamera uma ingekho benza okunye. Okwesinye isikhathi kuhambe kuvele futhi lokho. Nobaba Mseleku nawe uhambe kuveze futhi lokho. Engakusho nje umayini into ayikhulumile ku-season 1 kusangaba into ayikhulumayo ku-season 6. Umehluko ukuthi uyasho ukuthi kulesi sithembu siyaprogressa. Ngoba manje sesiyakwazi ukuthi sihambelane imicimbi sihlangane sibe umndeni nendlela yempatho ingcono manje uma uzosebenzisa lokuthi umakhumalo uyixoxe ngakushongo lokho ukuhlanganise nami angazi kanjani into engishilo ukuthi une strategy because uenjoyile ukubuka abantu ku-social media bethi umayini u-wrong because umayini akamfuni bebeka kwaze kwafika ku-season 6 la esezosho kwi-anniversary esekusho kahle ukuthi kahle nomacele wayengamfuni nomacele wayengafuni ukuthi aze ashade elwa naye ngendlela yokuthi wayengakwazi nokubeka umbono nokukhuluma phela ngithatha amazwi akhe ngqo manje masoyibuka lento uyibuza ukuthi ngoba la kuthando nesimbo kule show ethi mayivela kube nezinto ezivelile ngomakhumalo kuphambane imibono asenze i-live video ngobe protecta i-image kamakhumalo kuphinde futhi kube nomsindo ame esideni lokuthi unkosikazi onephutha ilo number 2 kuphela Ngoba leyo mshado ukuthi wama indlela seyichaza ngayo kwi-anniversary uyichaze yazwakala kodwa angeke uze uyibambe ukuthi kahle kwakunomsindo ngoba uyisho ngalesi sikhathi sekunomcimbi kumnandi akekho umuntu okufanele ukuthi ahline manje akekho umuntu okufanele ukuthi mayezwa lo daba alenzwe libe indaba enkulu kodwa ngesikhathi sibona umayeni eba open ukuthi kahle lesithembu asilula kahle lesithembu kufanele ulandele lokhu nalokhu ugwinye amatshe bakusho konke kwafana yena wangathi nje cha wawenza sengathi bakhuluma inganekwane kule inganekwane kodwa yena umile wangashada awumi kumshado kukuhle uma ngoba kunesizathu Kukuthi manje asisazifuni isizathu ngoba nasi sihamba naleli gaga sabahamba nalo manje angisa sisabuyele emuva so awuzukwazi ukuthi mina mangithi le phela ikhombisa lento eshiwo ngapha ukuthi hawu ezinye izinto njalo azifani njengoba usuyibona ku TV ngoba phela yini ezokwenza ukuthi ku season 1 benethuba bonke lokuthi kahle isithembu asilula Inkosikazi okwazile ukuma wangashada ngosuku oselibekwe phansi athi sithembu silula. Ilokho kuhambisana noku-understand noma lokho kuhambisana nokuthi asimbuke ngendlela ehlukile. Uma e-understand uthulelani kuba unkosikazi oyedwa obamba ukushisa ngendaba enegama lakhe phakathi. Angafuni ukuyilungisa ngoba uzothi i-reality le eniyibonayo. Siphila kanje vele mase enza ama live video. Mase yabuya uhusband kwi-page le-family athi konke emzini wami kuqondile ngiyabonga amakhosikazi ami. Lo number 3 asibambise ukuthi number 2 akangithandi kahle. Mase kuthi ngomcimbi omkhulu yima esezo reveal ukuthi kahle kuze kuhlehle owami umshado wahlehla ngoba unumber 1 wayengangamukeli. Kunokuyishaya phambili nokuyishaya emuva. Angeke uze ukubone ke mawe biggest fan asisho nje ngendlela elula. Mawe biggest fan ngeke uze uzuyibone leyo ndaba. Ifana ngqo nale ye meeting yokuthi uyikhiphelene umangwabe izingane. Before u-season 6. Le meeting yokuthi uma ngabe uyikhipheleni ingane emotweni, ngiyakuchazela ngoba usayikhumbula, ukuze uyibone ukuthi isalaphi leyo yokuthi mina ngibhekeni kanje laba banje. Uma ngabe kwavela ukuthi uthathe iy'ngane ku-season 5, usehamba nazo ngesikhathi besasetafuleni kwi-meeting yamakhosikazi. Sangasithola futhi isizathu esiphelele ngaleso sikhathi wathi ufuna ukubonda ney'ngane zakhe. Kwaba ukuthi umacele uthi nalo owami uthi angimhambisi. Waseke ethi umacele kodwa uMseleku, ngoba le meeting efike nomacele ku-season 5 nezinto ebeyibhalwe phansi ebezikwi-list bekuyizinto abeyixoxa noMseleku. Wathi uMseleku lokhu kuhlangana akufisa kumakhosikazi unit aziyo futhi ukuthi akekho. Angithi sibheka leyo nto phela ukuthi kuzokwenzeka kanjani laba bethi besingahlangene kahle masukuba khona oyedwa ethi yonke into i-right. Asibuyeleke kule phuzu le-meeting yango-season 5. Athi uma ngabe ngizithathele ingane ngihamba nazo ngoba ngifuna ukubonda nazo. Ethi umacele hayi usungifake ekhoneni ngoba nowami usefuna ukuthi nimhambise. Athi uma ngabe phela awuvuki. Lalela i-comment eyenziwa uMakhumalo. Uthi uMakhumalo kubi ingane ukuthi ziyabona ukuthi ne-unity ayikho. Kodwa uma ngabe akanendaba ngoba kujabula yena. Awungichazeleke ngoba uyayibona lezi ngane sikhuluma ngazo ezo-3. Wandi nolo kamangwabe onama-special needs. Abantwana laba bangaka-understand nokuthi isithembu iset up enjani yomshado. Kodwa bayazi ukuthi banomama abawu-4. Yini ezokwenzeka kulezi ingane ezicabanga ukuthi kune-division la ekhaya? Zazini. Sesithatha iphuzu likaMakhumalo. Ngoba wenzele comment ngomangwabe wathi uMangwabe akanandaba. Ngoba phela manje ney'ngane seziyabona ukuthi ayikho i-unity. Kanti umacela uthe nje u-owami o-u-o naye usecela ukuthi ngimhambise ngoba ebone uwanti. Nalo nana wakubo behambisa uMangwabe okuwuma wabo. Kodwa bonke njengoba behlele etafuleni kuMakhumalo, uMacele, uMayini bawumama kulezi ingane. Lezi ingane esineshow ukuthi azakafiki u-15 years zazini nge-unit yesithembu. Kodwa ngoba liphuma kunkosikazi esizothi simbheka sithi hayibo, she's full of wisdom, usekwazi ukubona ukuthi u-owami kaMacele njengoba ecela ukuhanjiswa nje uma wakhe ingoba la ekhaya kunomshado oyisithembu i-unit ayikho. Amanga lawo kwaba mina ngayibuza ukuthi hawu wafaka iy'ngane la zingangeni khona. Umseleko othe ngoba imoto ikhona asikho isidingo sokuthi abantwana bahambe ngokuhlukana. Futhi uyathanda-ke nabantwana bejwayelane, bekhule kanjalo. Kubo nomuntu omdala okuwubaba walezi ngane ukuthi azihambe ndawonye zijwayele lokho. Hhayi ukuthi zona ngoba nje seziyingane sesibona ukuthi hhayi kunje, amanga-ke lawo. Phela iy'ngane siyazazi nje amanga. Wabe sethi-ke uma ngabe akanandaba ezilongijabula yena. Kanti manje ku-season 6, yimase kuzovela ukuthi iy'ngane ezikhishwe emotweni zakhishwa kanjani, indaba ende. Manje seyenza ukuthi, shuthi ngalesa sikhathi ethi akanandaba, yile nto le ney'ngane, iyayihlangene nokuthi ifaka umkhulu kulolu daba. Kuphela. Ngoba iy'ngane nje yathi mama nami ngicela ungihambise ngemoto ngoba ihalela ukuthi nosiswayo noma lo kaMangwabe uhanjiswa ngemoto. Kungahlangene nokuthi iy'ngane zithi phela la ekhaya akuzwana isithembu washo. Aziyazi ingane leyo nto, aziyazi inhlobo. Kodwa manje uma sesizoyithola ku-season 6 ima sesithola kahle kudaba lokuthi lezi ingane ey'khishwe emotweni zikhishwe uMangwabe uzikhiphe ngoba exabene noMakhumalo nokuthi ubaba kaMakhumalo yonke nje leyo nyakanyaka yendaba Isiyahlangana ke manje ukuthi yini athi umakhumalo ku-season 5 unendaba naye uMangwabe. Ingahlangene ne-division noma neyingane ezibona ukuthi unit ayikho. Uma ungangizwa futhi namanje awungizwa, ayikho futhi inkinga, siyaqhubeka. Kodwa lelo buxoki nokuba fake nokudelela nje ukungahloniphi abantu esikhuluma ngabo angihambisani nakho. Kodwa ukucriticize into engibonayo ukuthi fanele le ngisho ukuthi hayi phela le ngeke. Ya, ngizokusho ngendlela engibona ngayo. Nawe futhi uma ungakuthathi ayikho inkinga ngoba phela nawe unendlela obona ngayo. Angithi nje nasesikoleni sasingena iclass elilodwa kodwa kube khona abathola o A+, kube khona abashaya o-distinction. Ngoba le nto esiyifunde sonke, lo omunye uyayibona, ayibone azadlula uthisha. Lona omunye alandele afike la ko-90%, ku-80%, size ke nathi ko-70%. Nokufunda-ke iy'ncwadi kasiza phela ukuhlaziya izinto ey'fana nazo lezi ama-TV show ukuze singakhohliswa nawubala. Mase kunjalo-ke iyamukela ukuthi abami amehlo abuka kanje, kodwa futhi akusho ukuthi angiwufundi umbono wakho. Ngiyawufunda umbono wakho, kodwa manje uma usuzongiphikisa ukuthi ngitshele ukuthi ukufihlile. Because ukufihla yinto osuke uyazi, wakhetha ukuthi uzoyikhuluma nini, kanjani. Ekukufihleni kwakhe, kwasala kwaba u-second wife kuphela onomsindo ngaleSithembu. Kanti no-first wife unomsindo ngaleSithembu. Kanti kwayena engaba nomsindo ngaleSithembu ngoba phela uhlale nomasawula oshade before uMayini. Engibuka ngathi kwayena hlampe ne-position kaMayini ubeyihalela. Kanti uhusband wakhe ubhizi nale ex-e uMayini yabuya kuqala yashada-ke. Asishiye lapho sengikhuluma iy'ndaba zabantu bebabo. Iy'ndaba zabantu ey'vela kuMzansi Magic njalo.